yeye I Jaimito imfana wale msambikani I Mhayivava jaro kula imbacha dhanu na ziti hileka Gaza to Gaza mijole mtisele wa yona hii wakandu group na mabarule mijole wakandu laniga wakona nina man of the moment wanu na washipika wanu na matimba nago saa kupepo Maponyani mpukin
Ibrahim Jani Mhayivava
mpukin minuta njani kupepo
wakari wasa kateri wakari 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 wakari.
Ah, since I sing off, crowd ring a la na muka ner a b o ama veri ya takisa. Lo we can perform a yuku nikamati imba Mhayivava. And if I sing off, we can perform a crowd yuku support. I will nikamati man tell him ako menda su yosu ba taksa. Ya mi right kolan. Because lo kano end la su so deja. I ain't a bana dancing with support and go. Mara eku si kombo impena mina. I'm trying to banu banika le si vashuranza. Sula yuku Gaza to Gaza. Gaza to Gaza, come back with the Divana, Gaza to Gaza, difficult the Divana, even come on event, Yamatimba.
Good Gaza, I can't know.
Martam when I could be. Yeah, Martam Ego, Miss Oliver could be in Logan Sona, Raramus, Logan Sona, you know, going at event as all over. She found a stick, a fan of Ginger Beat. Yeah, as far as Ginger Beat. But this guy, Ilegutis, the Kakun change, I'm a special now, the Kabo, and I am a John Kumbe, Kumbala, my lover. Lowell, I'm from Kisabashu, Selekul, but this guy is Sumulakaya, Evinakwa, Lukoka, and this company, Ilegui
and and Rara Music, I started the accounting, when I got accounting, I started over about Sambar Kuala and Bahanya Kaz and Sotak and could be a guy in the food of fun at DJ, a guy in the man at the gig.
It's so sad, so sad. So, we don't make a kind of him, my dad.
Miri indu ko mela ini indu.
Miri me aga ini ma jadi gigi makane ata.
A ankane.
This is him coming. I want to perform a crowd. Yala zanin.
Eh, my man, monum zanti yisu. Kase ate zanini in the wiyaman ba serious. That's why I could be kubaka uma zanini. Nula ko angeti soli ko. Oko ta kutangan sa Gaza na Gaza yale Mozambique. Shitangan a zanini. Ayi shitangan a Mozambique. Shitangan a zanini. Gaza yale Mozambique na Gaza yaga. Yale South Africa. Shitangan a zanini. Kwenye wasu sama timba.
Kwenye wasu sama timba. Nuko tele and katakis. Mara shingwa nje la uta mbula shon. Nuvela nje shibula kangu. Ani sugu ngarenga la kamera jengu njata na ntanda kutumbela min.
Loko ze kutumbela Mhayivava kutatika.
Vanhu lava a va performa va ri 20 stagini va endla ndhawu yi ri tsongo a wu nga ta tshutelana mara ma afika hansi ama ta damara la muni mara swi kombisa support leyi va nga na yona xikarhi ka n'wina mi lo twanana ku mi swo endla hi Xikwembu mfundhisi
leswi i swa Xikwembu mani mi byela ku ri laha hi fika ku hi hlangana kona a swi endleki ku olova ka tika hi mhaka ku ri ku hlangana team ya matimba ma ti vona ti-energy leti nga hlangana laha ku na energy hinkwayo ha lero loko u nghena rin'wana u fika lo tshukunyuka na yo to huma xitejini a nga zanga swi hleketa ku laha a nge lungi
tijendunda wa mbale xiburuwani mita gigini
i mina ni munhu wo rhandza swiburukwani mi swi voni ku se n'hweti ya sama na ka hisa sweswi vanhu va ta ni ntirho lerwele mimulowa.
No, ke sengwa DJ ngena marti ya mina ka kulbe.
A mina marti ya mina ka kulbe, nta kulbe a imahlweni, a endla ti gigi andela vanhu vatsaka, Rara Music a imahlweni iba endla ti gigi vanhu vatsaka. Heleso.
DJ mfundisi marti ya mina ka kulbe.
Menta ku kulbe sha andla endla ka xinwana wana madala hita ku supporta until because zwezwo swi endla ku swi endla ku ri Gaza ikula. Menta ku supporta left and right center up and down.
Yo wena ku mana.
Na bai e Mhayivava le se sa ku lwa vitu ra vatswati ku tsang.
Ku tshela butredi.
Bye bye. Nkomo.
Ale Vakandle Group
Blue
Intlawa
Longa ku heleketaka evuvuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka
naswona
u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala misaveni
swiyenge swa Vakandle Group
swi katsa leswi
muganga basic
laha u joyinaka 50 rand
u vuyeriwa hi 5000 rand
u kuma tende
na 100 wa switulu
mobile toilet
muganga unveiling benefits
u kuma 5000 rand
load yin'we ya tihunyi
decoration
tende na 100 wa switulu
laha u chayelaka hi 50 rand
ku tlhela ku va na leswi
muganga premium
leyi ku nyikaka 15000 rand
tende na 200 wa switulu
stolo.
Hi tlhela hi va na legal advice.
Muganga super premium.
Hi ku nyika 15,000 rand.
Hi tlhela hi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna.
Masiku manharhu.
Muganga cash only benefit.
Laha u kumaka 50,000 rand.
Loko u chela 140.
Kasi loko u chela 120.
U kuma 10,000 rand.
Ku kuma vuxokoxoko.
Bana riqingho.
Kumbe u WhatsApp
eka 064-755-5674.
U nga ha kuma vuxokoxoko.
Na le ka website ya vakhandle group.co.za.
Kumbe u rhumela rungula
eka email
info@vakhandlegroup.co.za.
Vakhandle group, we are family.